Are you ready?
We are ready.
Moja and Billy tattoo.
Tanzania. Nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania. Jina lako ni tamu sana. Jina lako nakuota wewe. Niambapo ni heri mama we.
Yeah.